Ọkwa na ọgwụ ọgwụ plantain stem ọgwụ ya bụ n'ọtụtụ a ka m tere ya mana ọ gbajuo na kwefọrọ mmiri ya very very highly medicinal ya plantain liquid plantain mmiri plantain stem egbuturu m ya ọ mere plantain so ncheke ya n'ọtụ abụọ na achago m wee gbupụta ya gbupụta the plantain welu sị ka m were opportunity a wee nweta mmiri ya ịfụrụ ya ojugo eju na-agbafusi sef mma agbapụ nke a na mechakwa mbịakwa gbatakwa ọzọ maka ọ ka ya gbatakwa ọzọ amasịzị mma agwa na ife ife a na-arụ.